kuchubekile kugithwa kwayo ingcwale lincane laphena esigodlweni
ebrazandile mpafane singakangeni ke kithi amaswati lamahla sesibuka leto lethamba embili silo semhlaba ingwenyama yemaswati sichubekile ke kanjalo nayo ingcwala njengoba silo semhlaba si solo ke iyachubeka ingcwala khona ke esigodlweni ebuhleni lapho khona silo sigitha naso sigodlo bantu babengosi makhosikati libutho kanye nesive sonke semaswati kanzi ke ngakulokunye amaphoyisa emango asemacobolweni athi bekude ke bekavumelekile ukuthi ahamba-hambe ikakhulu ebusuku mase tawujuba wona umnyaka lomusha kuleya ndzawo solo bamphika ke labo basembuleni lolo umseshi lodimele hunter shonge bathi abatange bona sebake bamkhethe ukuthi abeke musihlalo wabo noma loyo lobakhulumelako nathi ke Tindzaba setingumthamo ongwane lomohle silo semhlaba ingwenyama yemaswati solo ke sigitse njalo incwala njengoba silo sigitse khona ke ebuhleni langalesibili ke lakhona ebuhleni esigodlweni kanti ke silo sigitsa naso sigodlo emakhosikati bantu babengosi libutho kanye nesive sonke semaswati
kwayo ingcwale lincane laphena esigodlweni ebudleni lomohla silo semhlaba umlisa imbube ingwenyama yemaswati sihlanganyele nalo libutho kwagithwa yena ungoma bekakathe kulomsebenzi akhona emakhosikati bekase sikhona sigodle abantu babenkosi bekase akhona ndunankulu welive bekase bakhona nalabanye labanyenti asesibone kokuthi kuhambe njani laphena esigodlweni ebuhleni
Amen.
Nansi ke lo msebenzi kubhekekile nakusasa ukuthi uchubeke khona laphena esikodlweni ebuhleni. Insebenze channel eMaswati Justice wakadlameni na Gary Carlos sisebuhleni.
Litiko letempilo nalikhipha ke umbiko wobusonge nombolo yabantwana labadelwe kuminyaka lomusha livetile ukuthi sebabonge bangemashumi lasikhombisa nesikhombisa 77.
Bangemashumi lesikhombisa nesikhombisa abantwana labadelwe elangeni lekucala kweminyaka wa-2023 ngekusho kombiko lokhishwa litiko letempilo namuhla labangemashumi lamane balabantwana bangemantombatana kanti abangemashumi lamathathu nesikhombisa bona bebafana. Lo mbiko yilamaloyo lokhishwa induna yaleli tiko lizinkosi itolo nakavashe elikhombile kubelekela esibhedlela lesikhulu sasenazareni kamanzini. Kulolu vakasho lwayitolo induna yethule tipho letifaka ikhathi emabhayi netikhwama kulabantwana yase bafisela umnyaka lomuhle. Imvuna ithuthute nalabo labafelwe bantwana basabayileka. Ngosi ukhumbute bomake balabantwana ngebumcowa bekugomisa abantwana kude batawuhlala baphilile. Nzabe ntemsado channel eMaswati nguseluleyo cinzi ngisembabani.
Kude ke bekavumeleke kokuthi ahambe ebusuku nasijuba umnyaka lomuhla ikakhulu ke endzaweni yakhona emacobolwane nabumsunduza. Nangabe bowungadi kokuthi uyaphi bovele ujikiswe ngiwe amaphoyisa imango noma ubute kokuthi engabubekwa yini kuleyo ndzawo lokiyo ebusuku. Lokhu ke kuvakaleke mnumzane Ndwandwe lolu phoyisa lemango lavedile kwekuthi umsebenzi lona laba wende waphumelela ngekubambisana nawo umbutho wamaphoyisa lophinze wenda kwekuthi nakujutshwa umnyanga kube bete-ke bucala lobushacisa lugogo lobendeka kuleya ndzawo. Imvo laphinze wayiveta kwekuthi yacala kwendeka solobe yekiwe ngcaya iminyaka. Ngesikhathi leside kakhulu makujutshwa wona umnyaka endzaweni yakumsunduza eMbabane kwavalwa-ke kuhamba-hamba abantu bangadi kwekuthi bayaphi kakhulu ebusuku phecelete i-curfew. Kwentiwa ngiwe emaphoyisa imango kuzama-ke kuvikela bucala. Loku-ke kuvetwe ngumnumzane David Ndwandwe nakakhulumisana netinzatheli lavetile kwekuthi ngekubambisana nemaphoyisa bakhona kwekuthi kungabibikho bucala ikakhulu nakujutshwa umnyaka nangabo ukhisimusi imvelo icala nca kwenteka endzaweni yakumsunduza. Uthitwe ubo ukuthi na ukhanzwa uhamba ebusuku ubuthisiswe vele kwekuthi uyaphi nangabe sizathu sakho singevakali bovele ujikiswe njengoba ungahleke wente bucala lobuthite uphinze ube ingoti kulabo labahamba baye emasonweni nasetindzaweni letehlukahlukene.
Sosingale New Year simaphoyisa emango onke akamsunduza sihlangene namaphoyisa embube sithi si down ngebucala kwendekeni ke si patrole yonke lenzawo cishe ngalama late hours sicale kusona ngapho 8 till boma 3 sihamba tonke letinzawana ngani ngoba lokwentekako cishe ngale cast leti wrong ngalabo ma 12 12 lapho khona bafi bese basase mathuba uzabethe something but for the first time kamsunduza kulomnyaka lo kude lokuvakele ukuthi laba babese babanjwa noma laba bese sekwenteka inicala resizathu simaphoyisa emango nemaphoyisa besigcwele tonke letitrat sithi asifuni ukubona umfu lo hamba kubethe i-reason levaka lakho.
Beyihamba kanjani protection operation because imisefu yakhona?
Imisefu yakhona beyizina sikubona mhlawumbe uhamba noma nisicunjana la mgwacweni siyanibita sinihlole sikwente njani la ngani ngoba phela umsefu uthi banini ekhaya banini compound yenu why bese nibasemgwacweni ngani ngoba kusesenebafula abantu khazes bahamba ngalokufanela sembeyise nje kunabafula bayo ubenda bo-cross over basuka la ebusuku nemazayona nasebabona nine sebakhanze bakuthreat and nani ndawo thatha emathuba bese senenda something kibo ngokuthatha emathuba ukuthi bakhona la bakuphetha so bese asifuni ukubona mfu estradini nabe nisekhaya athi nisenza into is okay so besithulise nje leti strad ukuthi kube bede umfu lobonakala ahamba kude inhloso levakala ukuthi uyakuphi.
Ayikacabanisi ne-civil operation?
Nani mama, ngicela kusho sikwecala njani sibonge sivesa kamsunduza sebayayibona le ndlela lesenta ngayo simaphoyisa emango ukuthi hhayi kuthi sendela sinama-personal issues ini sisenzisa bona siphephisa bona ngani ngoba kube bonayo nje i-chance kuhamba ubuda bafu bemango ukuthi kule malanga nikhanza kanjani bonke bayasho ngoba basitshela nathi sathi for the first time sesinako lokuba free ukuthi sesiyakhona kubuvamuva sizathu yini ngini maphoyisa emango lokusho sishothi kude kuba necabana nemango reason bengibabona sesukumele ini utovikela sive sakamsunduza.
Bonge kubambisana naso sive sakamsunduza lavete kwekuthi naso siyabadvumisa ukuthi belacela sebehlile kuleyandzawo. Ngizandile Mpapane Tindzaba ente channel yeMaswati inaphiwe kuhle dlamini kamsunduza eMbabane. Umbishapi Manikela uthi kumcoka ukuthi nakucala umnyaka eMaswati yakhe ihlambulule ngalokhu lakholelwa kuzo njengoba iBhayibheli liyaveta kwekuthi kukahle ukuthi utigezeke ngetimvo letithite thite emakholwa kagcine emthandazweni bese kuthi-ke labo labanye labakholelwa kuletinye timvo bende kanjalo njengoba ngeke-ke ukhone kwekuthi uthole leto dibusiso tekucala umnyaka nangabe utawuhlala ungendi lutho. Njengoba ke umnyaka lomusha ucala bantu ke bayaphitsitela bazama ke ukuthi bathole tindlela tehlukahlukene letawusita impilo yabo lokufaya ekhathi imisebenzi kolwa letitsite emakolishi kanye ke nawe emathuba lamasha umsakade ukukhulumisene ke nalabo labahulayo emabandla ngayo umfundisi Manikela wethe uva kwekuthi babafundisi nje babavunilisa bathini bamfu basafuna ke lokhu lokuthi abaphumelelisa kucala umnyaka uvetile kwekuthi nelibhayibheli lisho kahle kwekuthi umvakayo nelithulusi lakhe lelithite lalisebenzisako kuze kade awuthola kuphumelela labo labakhonleke emasonto bathandazwele nalabo labanetinkolo letithite bacine etinkolweni tabo.
Ibhayibheli lithi hlomani tonke tikhali dankulunkulu kuze nto khona kuma kumelana nemachinga asathane. So ke nasufike umprofeti udirectwa ngumoya wokuthi nali tools elifanele lo, nali tools elifanele lo. Le nto le ngifuna kubekisa ngayo mbukele ekhaya nawe ndinsaselita nkulunkulu. Nawe uya kudokotela le dispense yakhe ukhanza ukuthi inhlobonhlobo demathulusi lawasebenzisa kula ma-patient kuwasita. Ngeke nje ukhanze kunemjovo omunye ipensila ukhanza into ede ehlukene. Nala kukholweni-ke sinemathulusi ahlukene, sinema-anointing oil, sinema-whole magic oil. Nizotonke lo mprofethi noma lo mfundisi uyathi ukuthi le weapon le itawusita lakuthi yini ithulusi olusebenzisako ekucaleni umnyaka. Libhayibheli like lathi onke amagatsha akuJesu. Sho singena sicala umnyaka na ufuna ukuqala kahle. Nabe nje bowujuba usetinkonzweni bowuqale kahle. Nawe bowujuba uthandaza kakho endlini bowuqale kahle. Loku ngukuthi ke letinye tinto kwazi uqale kahle vele usenkonzweni mane ke vele wena wabulawa impilo yakho bese udzinga ke bafundisi ukuthi mfundisi ngithandazele nomnyaka nango uyacala ngikhulekele urimuve lensila yemabhadi ticitho banje nokuthi awufuna imisebenzi kufakwe ama-application kukhanza ukuthi akho akaphumeleli. Sengilapho-ke ungacela khona dingceke ukuthi mfundisi loyo lonaye ngaleso sikhathi noma nguye umuntu kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu asowu-anointe i-anointing oil
lomuhle. Maphoyisa emango akakhoza ngaphansi kwesinza sakamanzini athi nakiwo umnyaka lomusha atabeke asebenda enda kuthi bucala buphele kule yanzawo bavetile kwekuthi solo babuka ngewayitolo njengoba mhlati lunye bebasoloke bagadzile benda siciniseko sekuthi bantu baphephile kule nzawo.
Emaphoyisa emanga akakhoza asathumise umnumzane Philip akasithole ngendlela lasebenta ngayo laphena kulo mango. Bathi ngelilanga lekujujwa kumnyaka bekatsahleli laphena gazetona tekuphepha kwaze kwawushaya insimbi yekucala babeke kanjena.
Kusho ukuthi kulo Happy New Year kusukela nje ngalo mgcibelo 24 bekakhona ababesithole babekagathe kwaze bashaya bafast one nasemfuko.
Bekagathana bani?
Bekayedwa la e-station.
Nemaphoyisa emanga uhlulwa yini kumbambisa?
Uhlulwa yini kumbambisa?
Ukuthi nigathe naye.
Hayi, kulesinye isikhathi uyayikhanza ukuthi sinathi isipesi. Kukhanya ukuthi sizame imali lenale. Amsebenti wababesithole munye siyancumeka. Nale sive ke naso siyamhlonipha kakhulu. Kuloko lokuhlo.
Msini nimaphoyisa emanga lokhu sekwehlela kucala nje lakakhoza?
Sijabula kakhulu ukubambisana nemaphoyisi kakhulu maphoyisa emva.
Kanti-ke naye umnumzane Philip akasithola ushido ukuthi umsebenzi wephoyisa emango kathi abucala kungako kuba bede umonakalo lwentekile uthi nje kuthi kungenteki ulutho kokuthi nibambisane naso sive nivane nikhulumisane kahle.
Ngithi mina bangigadzile kwezwa kwashahapaswayo bakhona-ke maphoyisa emango badamane abuya ngicheka damane ngicheka ngicheka mina ngigadzi ukuthi kutawufika amaphoyisa kojoka angeke ngiwasole nawo ngoba phela senasathi nani simo ukuthi labalingani bethu laba babulaleka la uma sebababona lapha bangaba inkoyoyo futhi angifuni ukuyenga ngoba vele lethi dlamlilo likhona la lethi bulala labantu manje loko vela akusimnanzi ukuthi ngakhona sibukile nje singemaphoyisa amakhulu asesibuke ukuthi simo senta kanjani la ya kude konje lokudinga kwentekile. Ngicabanga ukuthi ngale sibe ngiyasibonga ukuthi sihloniphile kakhulu kunakuqala ukuthi mdlamudlamuleba sibuyenda lesidle kube kuhle kakhulu. Ngiyabonga ngadumisha ngakasibe cha sibe senkosi. ngihlubekani nento lento leningiwe ngoba vele kude ebuzami leni kube ngiyanjaweni kude nje lesingibakhala basebagcini yebo kukhona labantu bahambile ba emakhaya bangabili ukuthi baya emakhaya
sebenti channel maswati ngijustice wakadlamini nagary carlos sikakhoza kamanzini
Indzaba ke yemaphoyisa emanga sembuleni kanye ke naHunter Shongwe ngathi ke ikhashane nekuphela njengoba lomudla baphindze bavela ukuthi ekulandzela ke kuvela asho ke nakuthi yena wabeka ngalokusemthethweni basa bayati bona indzaba lenjena njengoba kude bona umuntu labambeka ukuthi abakhulumele nekuthi futhi abe ngusihlalo wabo
Emaphoyisa emanga sembuleni athukusela ganelo lwabo kulandzela kokuthi bathi bona bayati indzaba yakhe babesho ukuthi senguye lo babukile laphele emaphoyiseni emangom bathi bona abayati lendzaba lena wacela nguye babesho lwabacela kokuthi ucela kubambisana nabo kanti ke ngakulinye ihlangothi babesho ushito kokuthi umphakathi uyayati lendzaba bashito kokuthi noma ke umphakathi ushito kokuthi lendzaba lena ayisiyo nje ubayibeka babesho noka bathanzi kuvela kulona umsakado bathi bona laba kwati kokuthi kwathiwa ke ubitwa onke amaphoyisa emango asaphelele bese ke bona litseka kokuthi uyabekwa yini kuthanga banguye umphathi wa amaphoyisa emango babeke kanje nam
indzaba yababesho akuthi lengakhuluma ngendzaba yababesho angimathi babesho mina kuthi lapho ngahlala la phansi ngakhuluma khona ngicabanga ukuthi mhlawumbe nabanye amaphoyisa emango lebe babambana emhlangano amaphoyisa emango alambulene lekatiwako nalabo kwakuseni abengekho lo mhlangano kawathi umhlangano
oh now akwazi ukuthi babe hansa sengishemen amaphoyisa emango
angizange sekukwazi ngaqaqwa ngobona ephepheni ngathi mina ngihawulela iphepha ngashaya ke ngashaya umphathi wami lengumadiwe ukuthi jabulela edlamini kunemaphoyisa emango asembulene ngabuthi osehawu lapha kwendeke ini la wathi naye akade sengiyeva ke kulamala ukuthi kuthiwa uthi babe hunter wakhethwa ngumphakathi nalo mphakathi ke ngegawushayela nawe wabuta bathi akusiyi ngale ndlela kakhuluma ngayo akwenteka ngale mfundo sithi buta ke thina ukuthi nangabe unginathikhoma amaphoyisa emawo siyavuma asikwali lokho but all over Swaziland ukhethwe abantu abangu-10 waye kulo mhlangano kuthiwa bekunabantu abangu-10 nje nje asikwadi umhlangano
now sikhuluma sports so washonge umakathi unendzaba le ngiyadika mina mina ngashayelwa nguye njengoba ngike ngachaza angathi usengidawuchaza kangaka kule ndzaba le ngashayelwa nguye mina eshonge angishayela kokuthi ufuna sibonisane ngendzaba lebusebenza kulandzela simo lesikhona evele
Ganzi ke lendzaba lena siyibhekile kokuthi ibe khona lapheni ehlelweni la People and Places batochaza kahle laba bekunene. Ngisebenti channel maswati ngijustice wakadlamini nagary carlos sikumathapha.
Kanti ke sesibuya kito temidlalo bekuyinjabulo yodwa kiyo inkundla yasentondozi kulandzela ukuthi insha kuleyanzawo beyibambe ke imicimbi noma ke imidlalo yebhola lapho khona ke macembu lachamuka kiyo ke le nkundla ahlabene
Ilunga lephalamende lenkundla yasentondozi uMhlonishwa Moses Vilakati loPindzaba induna yetekuvakasha netindzaba temvelo abekathi ende imidlalo yaChristmas lapho khona Insha yasenkundleni entondozi beyitishukumisa ngemidlalo yelibhola. Kanti ke nabantu bakuleyanzawo bebaphumile ngetinombolo tabo kute ubukela yona imidlalo.
Isebenzile indzaba yokuthi nalonyaka kube nakhe iSmith lapho insha itishukumise khona. Yakhuluma ngebadlali laba imfundo labe bakhona nje. Ama teams asawonke abe ng-56 nawusuka phansi eGebeni kuyawuphuma ezindini. Sibonga kakhulu nje kubambisana le tournament beyiya 35,000 kepha ke nase sibala nalama trophies nabo yinini seyitale bo 50,000 sibonge nje ukuthi abantu bathiphathe kahle sabonga nokuthi abantu badlale kahle badlali futhi ke siyethemba lokuthi nakusuka umnyaka sisitaba nayo ke lensha sisebenze nayo tindzaba letinyene ngoba ikakhulu sifuna lokuthi batiphilise, batiphilise namuhla, batiphilise nelikusasa.
Siphinze sakhulumisana nababenhlanhla amabuza lo ngulumunye lebebenda emalungiselelo yale midlalo.
This time sibona ukuthi asesibuyeni together once again, sahamba sawungcongcotha umhlonishwa ukuthi mane kube khona nasendela bona. But ke ema-partners ethu lamakhulu lang expo asendele umsebenzi lomkhulu because asendele ukuthi bantu babuye once again babuye bato-unitana enkundleni yasentondolo.
Siphinze sathola lithuba lokukhulumisana nebadlali lebebakhona kutawumelela emacembu abo.
Le mali sibonile ukuthi lonyaka ikhulile kulelo minyaka leminye. Sithokotise kakhulu sibadlali. Ibhola lethu sibonile ukuthi intumbi ba emaphathi bawa-teams amakhulu ebakhona bakuzela. Basijabulisa kakhulu lokhu.
Ngithokothole lithukuthi namkhona ekhuluma sebema-champions ngibongela nabaphathi bami ema-team kokuthi nabanye abakhuthatha ukuthi igqoke into afake imali kokukhokha labantu.
Tindzabeni kubika phuko kuhle kaDlamini ngisentondozi.
Tine kumaswati lamahle lapha imbiko wami njengoba lapha ekhaya kungapheli Tindzaba ngephakathi
lesikhathi.
Kwenjalo intwala njengoba silosemhlaba imbonyama yemaswati sihlangene
nalo lubutho kwagitwa yingoma bekakathe kulomsebenzi akhona emakhosikati.
Ngesikhathi lesizide kakhulu makujujwa
unomaphoyisa emanga semacubulwane avetile ukuthi kude ke bekavumeleke ukuthi ahambe nakujujwa umnyaka ebusuku kuleya ndzawo nemacenzelo kulandzela ukuthi bebavikela bona kucala lapho bavete khona ukuthi basebenzisene kahle nemaphoyisa njengoba ke solo ke iminyaka leyengcile lendzawo beyivumeke kucala kepha ke kulo mnyaka nawusombuluka kude ke kucala lobushacisa ligogo lobendekile. Maphoyisa emanga semguleni yathi solo emeke ngemagama hawo lathi loyo longumseshi lodimela kazange yabekwa ngibe ukuthi abeke sikhulumisabo noma ngegusihlalo wawo maphoyisa emanga wasemguleni naseven lonke nje leMaswati. Lingashona siciceketha ngwane lomuhle sibuye kakhulu nje kuthi indlela nathi ngiqhubeke nisamele wona umsakade wethu. Mina nelibandla leTindzaba sithi bube buhle impela busuku nisaleni kahle.